Kwigenekerezo rya 10 n'uyu mwaka indongozi z'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Bubanza zaratunganije urugendo muri yo ntara ziri kumwe n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu umushingamateka Nzobona Impamanase hari ku munsi w'Imana izo ndongozi zikaba zahuriye muri komine Bubanza neza na neza ku mutumba Kagirigiri. Ico gihe uyo mushingamateka yahamagariye imbonera kureza uyo mugambwe kwijukira zivuye inyuma imyimenyerezo ya gisirikare ndetse anasaba leta ikomoka muri uyo mugambwe nyene gushiramwe inguvu ugo rwaruka rw'inkora bara rukaronswa ibikoresho byo kwivunisha umwansi.
Nagira nsabe imbonera kure mutegereza kwiteza imbere muri byose no kwiga bikwiye igisirikare bimwe byo kurwana pana defile yonyine. Ntitugiye kwemera yuko batunigira abana, batunigira abamama, batunigira abatama n'abataramakazi. Imbonera kure ziriho eri yaracari haracahema nanye ndacahema. Tubaforme tubize leti dufashe bige bige umusirikare za kuza azanye bimwe bigezweho.
Ibyo bigwanisho bigezweho bavuga bizozanywa n'abasirikare baje gutabara ni bigwanisho bicira umuriro bisigura ko ibyo bigwanisho yavusaba ko bo himbonera kure atari nkoho. Ibi uyo yahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yabishikirije inyuma yahungukiye amazi imyaka 10 yose ahunze yo leta nyene ariko asaba uno munsi guhibigwanisha imbonera kure ico gihe akaba yayagiriza kuba yiziziwe n'abasuma benabicanyi hari muri 2010. Inyuma y'iminsi 6 gusa ibyo bisabo byahavuye byishugwa n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe mu birori byo guhimbaza umunsi wahari wabakenyezi bo muri uyu mugambwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yarashimangiye nabo nyine iryo jambo aho yasabye imbonera kure kwa mazigavye zitwaje n'inkota mu gutanga ubwo butumwa akaba yakoresheje ijambo ry'Imana.
Ndanezerewe cyane ko nabonye yuko ubu uyange ndo gukura ibirenge hasi yatanguye. Ndanezerewe cyane kuko ubu ndabona yuko n'uwo dukoma yokomereka ni mwiha amashimeshi cyane. Ubu uwo dukoma yokomereka nabibonye. Nabonye ko imbonera kuruza amenye gukura ikirenge hasi. Mbe muravyibuka umwasi ngene aho ravuga ngo turiko ngo tubigisha gisoda. Ahubwo tugira tukibigishe rero. Mbonera kure. Hanuzi Nehemia igihe ariko arubaka Imana yamubwiye ati abasi bariho wubake ugavye umwe wese yubaka ajanjikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu carateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga dukora ducunga.
Mu makuru yacu twabashikirije kuri uyu wa gatanu heze mukaba rero mwariyumviye imbonera kure zo muri komine Mutimbuzi ziyemerera ko uyo mugambi uza waratanguye gushirwa mu ngiro aho bamwe muri bo bamaze kuronswa imipanga.